de karam da dare fe
sweet, Allah, Allah. Come show.